Nilicho chamasa niko chach. Kumbi niko base java na kishash. Kipiga tunaenda mtaani very fast. Try to do your thing, I'll also do my part. Alijichocha saingu zikoa. Never a thing.